inshi kushino twikele mo ninshi ku shile shampela amalwele emfo wingi ewi kashi ubo tulimo winashi wanefya jalo mune efyo chaba inshitanga ya pwa Yesu alifye mubebi kula fiti sheri wala cha winashi wanefya jalo mune efyo chaba Shitanga ya pwa Yesu alifye mupepi kula fiti shelio wala cha walilufye fibuse fingi nemitima ya bea tondo bala to kwenda Aba bulanda Namano Aya salangana Iwe winashi wanefya Chalo mune Efyo chaba Inshitanga ya pwa Yesu Alifye mupepi Kula fiti shelio wa Winashi wanefya chalo mune Efyo chaba inshitanga ya pwa Yesu alifye mupepi Kula fiti shelio wala cha Amachusho ya chalwechi Ye kunasho mutima obe mune Ona Yesu huko akufumia Penda mapalo limo na limo Iwe winashi wanefya chalo mune Efyo chaba inshitanga ya pwa Yesu alifye mupepi Kula fiti shelio wala cha Winashi wanefya chalo mune Efyo chaba inshitanga ya pwa